Hey, babe. Hey, leo nakamu rainbow.
Aww, thank you, babe. No, unajua kwanza tutachukua selfie. Nataka kuenda kuhamisha the whole world wide. Nilikuwa na babe.
Hey.
Hii ni msichana, unajipigia vitu zako. Ni wewe mwenyewe.